Ka tiha e te iwi, kua whakaputaina mai, he kiriata e kōrero ana mō te ao tupua o tā Hekenukumai Busby. Ara, ko Hek ki ōna hoa piritata me te hunga I mōhio pai ki aia. Ko Whetū Mārama te ingoa o te kiriata nei, ara ko puta ake nei mōna. He kiriata e titiro ana ki te ara. I takahia e ia kia ora no ai te mātauranga whakatere waka o tātou mātua tūpuna. Kia te huri ake tātou ki te pūrongo a Isabel Prasad.
Whakahirahira kā waka nei ki te Māori, nā te mea mā kā waka nei I whakawhiti atu o tātou tūpuna I te moana a Kiwa, mā ka Whetū. I katau kua hipa I karuhare nei momo mātauraka, e kare kōka mātaka pēnei I a tā Hekenukumai Busby, me ētahi atu nō ka mautere I whakāra ake anō ka tīkaka nei.
I felt at home on the ocean.
Nā anainei kua puta tētahi kiriata e kōrero ana mō ka mahi a tā Hek.
Hek was the big man with the big story that was going to suit the big screen.
Ko Toby Mills, rawa ko Eileen O'Sullivan, ka rika tohu o Whetū Mārama. E whakātu atu ana te kiriata nei I kā kōrero, I kā haere ka waka hoki I roto I kātou.
Eileen came on board about 5 years ago, yeah. And prior to that I'd spent 12 years with Papa Hek filming in Satawal and Hawaii on the ocean with him. So we had quite a lot of footage, but there were gaps, and we were lucky to find them in places all around the world.
Te kaumawhetū tau te huka nei e whakamahi ana I te kiriata.
We managed to have a feeling of intimacy in the film, so you feel connected to him, but also then you can be more connected to the kaupapa that's been talked about.
I aro nui te ana ki ka mahi a tā Hek, hei kaihaka piriti, hei kaihaka waka rua te kau anō hoki.
Him sharing his story gets them to know him, but deep down it's really we want people to feel more connected to themselves, more connected to their community, more connected to the elements.
I wawatati ana a tā Hek kia whakatūkura whakatere, kia whakaako I ka tīkaka o ka waka haurua nei ki ka uri whakatipu. He oi ka pua waitia tērā moimoi ā, hei te mutuka o te tau mā te whakatūwhirataka I te wānaka kupe waka. Isabel Prasad.